ำเลยหน่วย machala dokutu ti jikabu ya fi teite setul aduna fu bare 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 ci aduna ngay def lu am solo kon desane